Molweni, bendambele kuSipho, umhlobo wam omkhulu. Bendifuna naye last year.
USipho. Nyana kona kona uhambele emzini orayithi, kodwa uSipho wasishiya. Ngumhlola wokulala kwakhe angavuki.
Ndikhathazekile.
Yho, ndoyika neentloni kwelinye icala ndizibona ndisentloni kwamna emehlweni wabantu bokuhlala ndinelinto igwala lomntana hleli lo nyanda kulo maxa ithe zilicanda lomandla usenzile khala kho kunako ndozika ngebomo seqejiwe intwala inokanya ndoginya kule poti seyithembile umqala sekrakra iphekiwe iphakwa ngophakwa menzi uyicwaba ngamava ndikesilela nganalanga zehlile ingcwaba laganga thanda ungaqondi mfandi nginopopi wakwintsomi mhlawumbi ngentloni ngaye ndaziswa kobo kwenyana ubomi ayibo buncinci bentliziyo iphelele kakuhla ishoti bubunitsi bezizinto namanwela umoya uzoni loo nto iyathetha nje yodwa ndingukumanyelwa kuzolwa ndingukulandelwa ikhomba sisa indlela ilola ilise libukhale kubone nokwenziwa ngebomelo kwenza ezo zenziwa ngabenzi bobubi besongeza owabo umthwalo phezwa lo wam ndinawo ngentando yayindalo yalo wandiphefumlela ngothando
sawasathini na wezutha senzeni na wezutha siwalekele pina wezutha indozoletu ibulukile sanye kumnyama phambi sawasathini na wezutha senzeni na wezutha siwalekele pina
iinjongo zethu kungafani kwakho unje indalo akho ndengenza ubungasandi phakathi umele imvana nonokuphela umntu umazi ungamazi tunge kuthazo xolo mphefumlo ungami phakathi tunge kuthalo umthulela umthwalo kwebilile lucuthe kuhambo umvulela ucango nje kanjalo siphumeza uhambo abanye bethu kunamhlanje nje batyiwe yinja inyama sithi sithi shwakukhulukana naye besimthanda yini ukuthakathwa kwemiphefumlo emincinci kangaka hlupheke ezame embeleka nozalo wamzalo bukelwe ekhase tefekhala ngoku xa esathi ukhule zaba mdala yho zange ndaxakwa ndiyabona kulityala usithandekazi yongavuki kusasa umona kuba uzama uphandela uba kuhli kusasa kolwa kukuba usisihanconye uphuma izandla okokuba futhi uzange ulandelwa imoya ekufuna ungcwayo kaziba ushiya ntoni yeyaba abazali bethu kulo mhlaba njengoba kufuneka ibe ngaba bame phezu kwethu besingcwaba
Sin comer y sin gozar.